Sikia sauti. Mili Mumbo Feda. Winnie Juma. Limpopo International. Baba ya Musa Junior. Jamatayos. Usonga Republic. Palipo na wazee.
Sikondi ya woro chano nyasaye Wacho kanwa sike pincha puna radu tote Donge wangi ogoto
Chinia Owino, papana mami
Mili yoyo malito sikondi ya woro chano nyasaye Wacho kanwa sike pincha puna radu tote Donge wangi ogoto Mochunye atiera samodoro tarik prario kariyo milite marario makeluf milina nane mili
ondara
na saye keloto mochunye atiera samodoro tarik prario kariyo milite marario makeluf milina nane mili
Boniface Odongo, Odongo Nyech.
Watch ne maka usonga dalago kinyima iye ya ejo wadua. We are kano we go, awori mama nya ukwala. Nyago luoch no wewa.
Michi kamdele.
Watch ne maka usonga dalago kinyima iye ya ejo wadua. We are kano we go, awori mama nya ukwala.
John Okot Okelo Bernard Wamiru Ranyondo Jayala Sep Moses Oluoch
Kalisto Wino Papa Obama
Caroline Omolo, Nyamira Girls, Senior Cataris, Bondo City.
It's not here, Nyonge, Mama Nana, Nyagolo Chote, Mama Nene Nyolo Hiro, Adoko Niero Kamano, Binje Tutobiro Paro Nyakachie. Mama neni nyolo hiro atoko niero kamano Pinje tutobiro paro gatira Dueche aboro nitinga mama naka ninyola niyudo nyako Mama neni ponja woto nitaya nitingo ya Litna nikori yonge gatira
Dickens Charles Uchieng
Dueche aboro nitinga mama naka ninyola niyudo nyako Mama niniponja woto nitaya nitingo ya Litna nikori yonge gatira
Jazila mtoto atizete
Wachne maka usonga dalago kinyima iye ya ejo wadua Wea kano wigo awuru mama nyaru nungo Nyago luochino wewa Wachne maka usonga dalago kinyima iye ya ejo wadua Wea kano wigo awuru mama nyaru nungo Nyagatono no wewa
All manager kapuonja
Sonia.
no wagoyo mbaka pinyirugo kinyia ye na neno mundo nenito helwe tajira
kwayo cheto
ahai Nairobi mila chomoda la usonga pacho na danzo mama neni nyero kodago tieno wagoyo mbaka pinyirugo kinyia ye na neno mundo
Bora bora yala
Awor mama Nyango wando gisarados Neonge anasio Nyangi chuma koleta china noewa Aworio Nyanga nyango gache mama Neonge nyari nyasre Linda loach noewa Sarados neonge anasio Nyangi chuma koleta china noewa awario Nyanga nyango gache mama neonge nyari nyasre Linde loach noewa
Collins Oumajara Pogi
Nibia tjera Minbongi Musa Juma neonge minomoni Koda kinyi gache neonge mama minamilo Kodo kodga yuno luo chionge nyari nyasre Linde luo chino ewa
Kamela hey
Nithi achira Minbongi Musa Juma neonge minomoni Koda kinyiga cheni onge mama minamilo Kodo kodga yuno luo chionge nyari nyasre Linde luo chino ewa Mbogi kadima Kawagandi yonge mama
Flo usia boda
Tokuri yonge Miniluki giesi patigi ya giyorogula Yora jasi goga mokome kose mbogi kadima Kawagandi yonge mama
Yako sele na nakuru
Oriti mama Mos baba gogwa mkwara wegena mose nindo Mosa cheng meri gore tinya songa beno nindo Donge korawe yoriti mama
Bernard Wambiru
Oriti mama Mos baba gogwa mkwara wegena mose nindo Mosa cheng meri gore tinya songa beno nindo Donge korawe yoriti mama
Mama
Nyauke nyaukwana
Chauffeur, fils et contienne.